Shulele Ngosiam Nikulule Gumuntu Wenkohliso Ongena Gulunga Nonobumnyama Uhlezinga Wesobunene Siga Nkulu Nkulu Nahlulele Ngosiam Nikulule Gumuntu Wenkohliso Ongena Gulunga Nonobumnyama Uhlezinga Wesobunene Siga Nkulu Nkulu Ngoba Wenu Isiphephelo Sam Lapho Ukuphila Kwangu Khona Uhlezinga Wesobunene Siga Nkulu Nkulu Ngoba Wenu Isiphephelo Sam Lapho Ukuphila Wangu kona uhlazinga wesobunene Siga Nkulu Nkulu Tumuka ukukhanya wakho Nkosi kungihole Kungiyise ezulwini ngikubone wena Nkosi Uhlazinga wesobunene Siga Nkulu Nkulu Ngoba wenu isiphephelo sam Lapho ukuphila kwangu khona Uhlazinga wesobunene Siga Nkulu Nkulu Ngoba Wangu kona uhlezinga wesobunene Siga Nkulu Nkulu Ngoba wenu isiphephelo sam Lapho ukuphila Wangu kona uhlezinga wesobunene Siga Nkulu
Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun.
South Africa In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps. Bendifuna ukuhlala nawe, bendifuna ukuhlala nawe.